TP for resupply.
Hostile dropping into the area. Watch the skies.
Guy, aki ukivi msana fya tukiwa kiwa merciless. What the fuck?
Dobai zana kana si moto.
What?
Man, mlikimbi, wate kimi mechazana UAV vya nipata kiwa.
Hostile dropping into the area. Watch the skies.